Jerusalem, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalem, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Dawo yami, ayikholana, mbuso wami, awukholana. Ilondoloze, zuhambe nami. Dawo yami, ayikholana, mbuso wami, awukholana.